yasangiye n'abandi bamucura, ariko we akabura aho abishyira mu kanwa. Atangira kujya biyora bite inyuma ye, bamaje impamvu ati ibiryo, ati ni uguta na guta, namwe ntimurimo gushyira mu nda yanjye.